ngifuna ukuthi uze nomndeni wakho wonke uze nawo kulenda kulenkonzo siyazi kulesikhathi sika December lapha abaningi sihamba khona sivakasha siyobona nezihlobo zethu kanti lesikhathi futhi uSathana asebenzisayo ekwenzeni okubi nasekukhoseni izingozi ingakho sizothi Operation Vala Jehovah sobe sivala izingozi egameni lika Jesu sivala konke okubi uSathana kuplanile ukuthi kwenzeke emndenini wakho kulonyaka ngoDisemba sithi angeke kwenzeke ngizabe ngikhona ngomhla ka 8 ngizokhuleka kanye nawe ngikhuleke nefamily yakho egameni lika Jesu Christu kulendawo.